ibintu byari byifashe mu kigo Hana House Family. Aha ni mu gihe icyo kigo cyariko kiramura abakenyezi hamwe n'abigeme bashika 20 bari bamaze amezi 6 biga kubarira. Muri urwo rubanza rero abo bagira baronke amaseritifika babanje kwerekana ibyo bize mu kubarira impuzu mbere baca bazambika n'abana bariko bazishonera. Abajeje kuronka izo certificat barashimira ikigo Hana House Family.
Numva merewe neza cyane aho bose saka umutima yosanga hafunyerera. Impamyabushobozi yanjye ngiye gukoresha ingufu ku buryo ndo nk'igikoresho cyo gukora. Kugira mbandanye gukora ibyo ndize ndayibandanye neza sinzo ndabyibagire kandi shire ku kivi n'abantu babone icyo nize. Mu kibano aho mbaye jyewe narabahimirije na mwarimu arabizi ko namuzaniye abanyeshuri batari bake kandi n'abandi ngiye kubandanya ndabahimiriza baze kwiga umwuga kuko iyo wize umwuga ushoboye urashobora kuyiha ikintu utarinze kuzera inze utarinze gutega amashyi umuntu. Uko yabutetse gutega amashyi umuntu uranamugirira inzigo kandi atacyari gutuma umugirira inzigo. Mugiye ushoboye kuyiha ikintu ugakora ukaronka n'amaboko yawe nta muntu mwankana. Kuko umuntu mwankana kuko ataguha icyo wifuza kuronka. Hari navuze ati babyeyi muri ngaha mudutere intege murabe ko mudushyira hamwe turi mu migwi tubona ko tungana tubaye imigwi itatu cyangwa ine. Mugize igikorwa cyo ko nk'umugumwe mwo wuha imashini zitatu cyangwa zibiri two kwiyungunganya tugakora.
Nanezerewe cyane bimwe nta byanezerewe no munsi uri hejuru nanezerewe cyane. Ngiye kujya ku murimo kugira ntangure gukora nimara kuronka igikoresho kuko turacyari bato turaronka ibikoresho. Nk'uko twabandanije tubibasaba n'ubu hari icyo bodufasha mu kudufata mu mugongo ibyo biba byiza cyane kuko turaronka imashini. Icyo nashaka gusaba nagomba gusaba abandi bajene nkanje n'abandi bacicaye muhira bari ku marigara atandukanye baze baregera kujya mu mashyirahamwe no kujya mu yindi myuga kuko n'imyuga irafasha cyane iratuma ugera amahongezi. Icyo ngiye gukora ngiye guhimiriza abandi kuko hari benshi bataramenya iki kigo aho giherereye abazoduca ko tuzoshobora kuwefuroma tubajyane kwiga ntabizi inyigisho natwe abazoba batwegereye tuzoshobora kubaha ubumenyi kuko natwe twabuhawe.
Reka mbere na bamwe baje gufata mu mugongo ikigo Hana House mu gutanga ayo maseritifika bagize icyo bashikiriza mbere hakaba hari n'uwavuye yemera ko bagiye kwiyumvira ingene babandanya bafasha aba baronse aya maseritifika.
Turabashimiye cyane rwose kuri bino bikorwa by'iteka mugiye gukora. Ibi ni ibikorwa bivuga abakenyezi bagiye kuronka ano masertifika batweretse ko by'ukuri ibyo bize babitahuye. Ngira twabonye nyine bashoboye gushona umwanya mutoya bagashona impuzu abana n'ibintu biteye igomwe. Ni ukuri turabateye intege cyane kandi shima cyane ko no muri platform mwashoboye kudufasha kugira ngo iyo platform ije kuko platform ishyirwaho n'abantu. Hana House Family nayo yari yahaserukiwe kandi tukaba twifuza ko tuzadukorana. Hariho umugambi tuba dukora ngaha muri Moha muri AFPV witwa nanjye ndafite ikibanza. Ni umugambi ufashe umugongo n'ubumwe bwa Buraya biciye ku mashyirahamwe Save the Children na Sojepaye. Ni ukuvuga ko ibikorwa tuzadukora byose Hana House Family tuzoyibagira tuba turi kumwe n'ayandi mashyirahamwe yandi ndetse kuri ino bikorwa muri ko murakora ni ukuri turabateye intege cyane ahubwo nabandi mubandanye kunyene natwe nka platform nibaza ko turiko twiyegenya tuje hamwe nibaza ko urugamba rumwe nkubibaze nkubi yaba nkaba bahejeje kwigaza ndyo nyigisho haca abone mu mashini abaca bagenda bajanye tayikwaziya cyane nibaza ko ubwo runani tuzojamwe tugashinga uvu hamwe kandi bose bikagenda neza ndashime cyane abiyumviye uno mugambi mukenyezi haguruka niko wawise mukenyezi haguruka numugambi ukomeye cyane burya naho umuntu yagomba guha amafaranga utahani wawe nawe guha imiliyoni kandi ukajya muhira atakwisha umwuga aguhaye amahera y'ubuzima bwawe bwose ni ukuvuga bahaye amahera y'ubuzima bwanyu bwose n'abazobakomoka ko bose rero nukuri ndabasabe dukomera amashyi no kigo
Jambo sikonsa imana haserukira imbere y'amategeko ikigo hana house avuga ati nta gihe cyo kurera amaboko ubu ni mwanya wo gukora
muri hana house family twatewe iteka twatumaze amezi atandatu turiko turategura abakenyezi mu mugambi mukenyezi haguruka mu buryo bwo kwiteza imbere umwanya wo kurera amaboko hagarara ahubwo barondera uburyo bwo gukora aho twariko dutanga ama certificate ku bakenyezi 20 umugwi ugira kane biga gushona uyu munsi rero wari munsi witeka ku kigo cha Hana House Family.
Ahanini bara bakenyezi gusa kubera icyo atabagabo barimo.
Igituma atabagabo barimo nuko ari project ari umugambi witwa mukenyezi haguruka. Nta mugabo yari kuba muri mu mugambi witwa mukenyezi haguruka. Inacho gituma bara bakenyezi gusa. Ikigiye gukurikira no kurikirana ko bagiye kubishira mu ngiro. Kubera cyicifuzo cacu nuko baje hamwe bagakorera hamwe kugira bashobore gufasha cyane cyane wa mwana atashobora kuja ku ishure ashobore kuja ku ishure aronke akaniforme aronke n'amahera y'ishure n'iziyo ntumbero yacu n'ato gituma twagize uyu mugambi mukenyeze haguruka intumbero turaba umwana na house family dukora ama province munani y'igihugu cacu c'u Burundi muri cibitoke bubanza intara ya Bujumbura rumonge za Nyanza rake mwaro hose dusanzwe twakorera na bururi uburyo nta sikirenga kubera ko biva muri bo namba abanyeshuri baje kuyiga gushona twe tukarondera imashini n'umwigisha ibisigaye meza atandatu n'abanyeshuri gusa ahubwo icyari gikomeye nuko Imana yadufashije dushira ibyiyumviro hamwe nayo ibisigaye amafaranga nta murengera birimo eko kiretse gusa umutayi wa mashini
abanyeshuri baheje kuronka impamyabushobozi muri kigo cya 16 kandi tubitegereje turabona ko benshi bashobora gusanga bafisa mikoro make mubamutegekanye iki kugira ngo ubumenyi bwabo bashobore kubushyira mu ngiro atari kera cyane
twebwe ico twama dutegekanya nuko baje hamwe hanyuma natwe tukabadodorera ku yandi mashira hamwe tukabaha amamashine kugira bashobore gukorera hamwe kuko nyamwigenda ko ntari imiri impeshi niyo ntumbero yacu yo kubigisha
kamenya ko rero ivyo birori byavuye bisozegwa no gusangirira hamwe